Adwadie mu nsam ye mu nwe mo MTN business for Omar Kachina MTN business. Wo mo se omo da oman fo ase essence mfim pinu ne adu no miensa. Sa de oman fo ne o se hwebom na chese enwanwa. E no nam so ama abasobode ene aseda kese pa na MTN business for omde amoman fo.
Essence enche afeno ebe ko na wiye inte no. MTN business e de aseda PSC ama wo mo customers a afemo ne nyana no. Womo ni womo aye adwuma abom na womo business customer appreciation gala 2023 no wode ho adwuma di hyehyɛ so all about the beach hotel yeah no ewo nkramantam no emu abradom kasee kopi honom ne yɛ ni operations officer ema MTN business Richard Densu etwetwe nkomo no okyere mbuta yɛ ntia a womo de sɛ adwuma di hyehyɛ so
yeah program we say yɛ de da yɛ customers nyina ase munti ena yewoho enti se ye na ba enda yes ye shea ni e dai ho ase omo ye moba hanyin na obienya award obienya something obienya bibi aha but ebi ni mo ho nso a ni e pese ye dom ase in a special way enti so omo oni my business for a long eminent team aha enti eno ya wadi omo ana ema so mo business nso ye sheda emomo awards
pamana so wa waka de to aso se enyuma ku awodo a wo mo mfa wo ntuma mebo wo ndia no no embo ho modia se oba beka wo mo ho se de be ya wo mo nsa e beka mfa so no ebi na aboa ama o majuma no etumprom
MTN business ye won sheshe be bria de boa businesses enti se un ni ye network ni so a ye ka ye se wo de bra na ba hwe aha enti se bibi na ohia obetima frɛ 0244 308111 obetimi ni akasa ne beti o ni aye de be boa business no